I don't want to mom. I'm going to go to the house. Ka ikwu ka ọ ga-adị.
Isi. Isi. Daa rie nne.